anthu amati ndine nsukwa. Ndipo ena amati ndine nzungudala. Chifukwa choti khungulanga ndilachiyaudini. Koma ine ndi munthu ngati wina aliyense. Ndangokhala ndi khungu loyera komanso tsitsi loyera. Koma anthu ena amaganiza kuti mafupa anga ndi tsitsi langa ali ndi mankhwala ena apadera, owapasa mphamvu komanso chuma. Ndipo amachita china chilichonse kuti awapeze mafupa.